yesterday. All my troubles seem so far away. Now in Lugia's doctor here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man that used to be. And a shadow hanging over me. Oh, yesterday come suddenly. Why she had to go, I don't know. She couldn't say. I said something wrong. Now I look for yesterday. Talk about such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Da 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 da